obi o yan pipini a wetumi abo NDC ni de enko yesa wo mo a on the NDC ni no de o yan yo yo no di na chi no enti Kennedy me so opɛ nokrɛ opɛ 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 se nipa yeye na obobra enu ti na me de me bresi wo se ebe ye bom pa ye masafo no ye bom pa so ma Kennedy ne nyankopon apegya no na obedi o man nanim na ye nyina asade mpa bo so apia no na man na konanim enti me hwɛ Kennedy a papa onyo manpani ye nto ne so abakra se omeyo manpani da fe na opɛ so oba na me hu papa no suba ye wenu mu owotima sabe mamenka Kennedy me hu ne da
I see
so onu ne me ne me hu no na mum ne ma ye ma sabe enyanka ane niamo yema enipa bi a onim wo mo no me kai se asen ba bi a oyɛ MP no
asen central
aha ebre bi ena metie news ewo radio TV so NDC ni sabe pani bi a yɛ NDC ni ne ba awie school watwa onye sika ode bɛkɔ Kennedy ye politician asabe ɔpɛ ne ho a ɔka sɛ NDC ni MPP so de yɛ wɔde twa ka nanso papa yi NDC ka ma abofrɛ ne yɛ sɛ ɔkɔ school kra wɔ abrɔti wankɔ ne Ghana hampo
For messenger, also for Penny back coming in, everybody come on. Higher choice media TV, choice FM 101.7. Subscribe now, share. My mom boy may win award. I mean, try Munyana. Daddy, I need your media DJ now, say.
From Pastor Salas Samjan.
Okay, Pastor, I'm a pastor. I say, Pastor Samjan, on the one.
May a deeper life suffer.
Okay,
or as Coroman from
Master. Daddy. Wodi e waye sofo na nka sofo de mun time fam ho hwehwe politics ni me pa cho hadi ntina mun nyina masore gina se wona bo Kennedy akompre ko dapo mo bom paye mo yesi wo bom paye se nyankopon bo no ho ban o ma na ho de na delegate ntimi nkonkoto abade no
yo me nua me da se edika me kia etiefo ne ahwefo nyina
obi a je ofo
nyankopon adom me ye sofo na osofo nso ugina nyankopon ne oman no anamu
asi
ane nyankopon no bo nipa no onim sese eniamo bo ma wiase no se nipa edi no krɛ ehwɛ so a afoforo ho beto wo mo
I see
nti ebre bi krɔ ka kyerɛ Israel fo nso omu yi ɔhene a ɔhene a nani mra de ɔnye sikapɛfo ɔbu atentenene saa ɔhene no ɛno betumi abo nipa
I see
nti me nyɛ politician nanso de nti anɛ mede me ho abegyina sɛ mebɔ mene asɔfo mpanimfoɔ ne agyidifoɔ bɔ mpa ya maka ne de ne sɛ ɛberɛ bi Bible mu papa bi yɛfrɛ ne Cornelius na ɔpɛ sɛ ɔhunu Kristo ano ho nkwagyeɛ nti ɛberɛ a ɔmokɔfoɔ Peter baɛ sɛ ɔmɛboa no ɔmamuhɔfoɔ no ahu sɛ ɔmo sɛ papa wei ɔna waye se wasi dan ama yɛ ɔna wama yɛ sia dan ɔna waye se nti yɛ Nyankopɔn hwɛ akoma mu nipa so yɛhwɛ deɛ ɛtu ani wa enti nipa ni su bi obeda na di no ene be ma we ye sofo abehu se se nipa ye bom pa ye tai na chi a nyame ebeboa enti yesu se obehu no kre no no kre be ma ya de se Ghana ene ma nyankopon de ama oman asase o de ama ye ne mu ne ma no se enye no kredifo na o mu di oman ne so a ye na ye tim no ye ho beto ye enam eno kre nya adwuma enti ada ne nkoa enti yesu se mu hu no kre no a mo be ya de se ana mbenya fo ahodie enti ye po bi a nyamesuro ye ka nyamesuro a aya ne yadwene se obi a ogyina ho priti nkwa ne nyamesuro wonimu ende ye bi wo ho obi a bom se nipa yi nyamesuro wonimu owotema na odwene nipa ho ye hwe Kennedy de enti a metu brese woni mpanu asofo bo mpa ye no a mepese ye bo mpa ye kire nyankopon se urade oman yi ba bi a ye duro no ye hia obi a wo nyankopon beyi na mayen enti ye mpa ye boy na se urade ma obi a oka no krɛ obi a wa kokoduro obi o man ne ho do ewo ne mu no betumi abo ama oman na nya fa ho die na ye nso asofo no ye priti a so man ne mu dwo a wo gyina pulpit na wo priti a eka ne ama bebre ma wo ahokyere bo oman ne mu so na wo priti a to da watum se wo de gidi ye adwuma so wo sore ma no wo hwe obi anim kura na te so hu se eniamɛ nkoye enu nti na yetu ye humene asofo mpanifo na yetu ye ye de mpaibo ebetai Kennedy se bibia mpaibo mu no onyankopon eman kunimdie ba
that's great na che se abre woni ya abra wo se nyame ma ne asofo sorry ejina kano kraye even ye campaign di ma ona bo Kennedy Agyapong
e wo se sorry e se first peter chapter 2 sorry first timothy chapter 2
okay
onyankopon hu se se mpanifo di oman anim na asofo de mpaye ejeje omo ababa And my mind was into more empire, and my handful, what no did to me. Na ye ho adwen e wo man no mu ne yasum nyankopon e wo kwan pa so enti ye asofo so nya medin kan aka no so man no mu enjo enokra nya adwuma atentene ne nkoso na se nipa na se be ye de oman ne tumi ase won sare se meme ye politician ana se mini oman no mu e kwan se medi tumi no obi adi tumi na se nsa no ye de se ye bo na mpai na ye bo ma won no ebi kra nya me aka na koma bat na wo de na dwene so akere ba bi And to me, she can idea, Papa, on your man penny, Yantone Swabba Crasse, or my your man penny, the Fen or Pesoba. Now, me who Papa no Subaya Wendemo or Watima, Sabi Mamenka, Kennedy Mihuneda.
I see.
So, no near me, Mihuno. Nemo, near more Yama, Sabi, and Yanka, and then near more Yama, and Nipa be our only woman. Make I say, I say, baby, or ye empino.
I see, I sense.
Aha, a baby, and not me tear news, our radio, a TV so. NDC ni sabe penibia ya NDC ni ne ba awie suku wetwa onye sika odebeko Kennedy ya politician asabe open ho a okese na NDC na MPP so de ye wode twaka na so papa yi NDC kama abofrez na ye se okos school kra wa brochi wa nkwa ne Ghana hampo enti ni port say no asofo ye hu se bibi power ni mu a ye de ne ko nyankopon anim se urade nsiesie no no be di oman na ni mu a e de niam e de nkabo mbeba So be a young people near to me up when this in India and quiet so more on the end this in the oil and you no dinner, you know. And the Canada demands or penocre or pe or pe or per se nipa ye na obobra and nothing I may make me breast was a bear your bomb pie master for no your bomb pie so my Kennedy then you uncle Pompe Jano nor be dear mine and him. Now you're inside the pie boss where piano nor minor conan him.
MPP paying for no more or more sorority and assembly now catch room here.
Almost sorority
honorable Kennedy Agyapong. Someone supporting and paying for the president flew her almost 80%, almost by 80% and supporting and Timmy Patrick and an assembly. Now, can found
me that say a nipa agrene. I win the tribunal. Obu or her, Sabe, a beer the edica, the anti on support to Kennedy. No, Kennedy, you'll be a Sabe or who born here on Cananun to
no correct.
Kennedy, you'll be a at the end of one on far half from the council, one and a half or back kind of one. Kennedy Subaya ya se mikro mwa mifree MP ya no former MP appeal for it.
Okay.
Papa no ni nukure ka ene se ni unhu asem no e koko beka no koko nti no ne ni pa bebre mpa nasem.
I see.
Ndi se bia miyakasa diye mihu se MP bia na se MP pimpe nufoni bisi omu mpe but aya atesem ne mse obu ahona se osu ompe Kennedy ya se bia na sebe se ni pa no o ye diye adie bia Kennedy se ni asebe yasine niso ashe yase onkana nuntum On Kananun to Mitchell, Bonnet Cosson to me Kananun to into a more penna seminal or more penna sem to the say, and no crabby or wa or more catasua, Sir Kennedy buses will be unity, and maybe on what down to say, will be on us on Pe Kennedy as a man, a medium did say, no crabby or more cataso, and Nuntina or Bob Babius into Umpers or Babano Babiusu.
That's great. That year, that's so near Dean Commander Fan, I'm listening to Jano, we pass on for an own year foot to influence China. Na jawa fro sene be ya so bit mere amene futuni
pacho me din de salasam jan pastor me number is 0244 988 83 82 82 me ba cho so aso no e wo side me di palive so fo okay e wa score mampo i see me ba cho san si wo number tin su bi 0244 988 83 82 oh okay nti kanade di amenu ya sene ye kano enibraba
I see
nti enibre so ba nipa ye ntwese kan ye de mpa bible say agidi fo mpa igbo anu ose no eye niamma bebre ti nim say mpa ye aso fo mpanifo obo no ebetumi de kanadi aba ne nyame afa ne so nyo no obe so man ne nyame na ebe fa ne so ase so man no ama yakoye ni because there was a time president kaunda e wo zambia sabre friend zahiri o mani jijai papa ne ba ye gidi ni ofa so fo a 24 se wo mo bo mpa ye anche no man so ase se se sa nti aso fo I am a young penny for no more man, so I'm so for more politics. Yet the any young or Bible coin so send you no crab banner and hot on so I bought my no more.
That's it,
Medassi.
Yamisha, that is only
amen.